tuje kugira urugendo rweranda muvuye kure cyane mwamanutse imitumba myinshi kugira ngo muduge ku musozi w'Imana maze mwihurire n'Imana mu nyakigongwe muri uwo mwaka mweranda w'ikigongwe. None rero kaze duhure n'iyo mana mu nyakigongwe, kaze kandi duhure n'umubyeyi wacu Bikira Mariya umubyeyi w'ikigongwe. Kanatsinda yari bungenze ikigongwe kizima ari wa Yesu Kristu, aribaruka icyo kigongwe nyene, yongera kandi ararera ikigongwe. None arashobora kutwigisha uwo Yesu Kristu uwo ari we. Ariko abavukanye murazi neza ikibanza cyacu imbere y'iyo Mana Data yuzuye ikigongwe n'impuhwe, twebwe turi abanyabicumuro. Turi abanyabicumuro ariko banyotewe ikigongwe cy'Imana. None imbere y'uko tugira akagendo gatoyi gasigaye tugana iyo Mana yacu, iyo Mana munyakigongwe, nimuze tubanze twemere ikibanza cyacu muzi, hanyuma duheze tugane iyo Mana twicyoroye. Mana yanje ndigaye rwose,
ijana mu muriro, none Mana yanjye ihinze, nange mbishaka umutima mbashe kubireba no kucyishura.
Ora qui we, 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 ora qui we kandi ugire n'isi yose. Ugire ikigongwe kandi ugire n'isi yose.
Mana nyeranda,
Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, tugire ikigongwe kandi ugire n'isi yose.
Mana nyeranda,
Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, tugire ikigongwe kandi ugire n'isi yose.
Mana nyeranda,
Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, tugire ikigongwe kandi ugire n'isi yose.
Maraso n'amazi,
uva mu ishaba Yesu Kristo
mukuru watubwira,
yarabizigiye.
Maraso n'amazi,
uva mu ishaba Yesu Kristo mukuru watubwira, yarabizigiye.
Maraso n'amazi,
uva mu ishaba Yesu
Kristo mukuru watubwira,
yarabizigiye.
Mu izina rya Data,
ndasubiye kandi kubaha ikaze hano imbere y'urugi rweranda rw'ikigongwe kugira ngo mu kanya ucemo hanyuma umukama atugabire aciye ku muzee wacu Bikira Mariya, atugabire na cyane cyane induru Jesiya y'uyu mwaka w'ikigongwe. Nagomba tuzirikane gatoya imbere y'uko duca muri urwo rugi rweranda cyari cyo mwaka mweranda w'ikigongwe. Reka mbere ninduru Jesiya, mbega none nyene ubweranda papa atubwira iki kuri uno mwaka mweranda w'ikigongwe? Havuga ati hari ibihe dutumiriwe byihuta kwihweza no kweza amaso ku kigongwe cy'Imana ngo tube natwe ikimenyetso kizima cy'ikigongwe cy'Imana. Abandanya avuga ati ni nayo mvo yatumye ngena iyi yuvire idasanzwe y'ikigongwe kugira ngo ibereye Ekleziya igihe kibereye, kugira ngo intahe abemera bashingira Imana itsimbatare kandi ibe ngirakamaro. Arongera ko kandi ati Yesu Kristu niwe nyonga z'ikigongwe cya Data. Ibanga ry'ukwemera kw'abakristu naho rishingiye ryose. Ikigongo cy'Imana ni kizima kandi cyaribonekeje, kiranengesera, kirashika muri Yezu w'i Nazareti. Amajambo yiwe, ibikorwa byiwe, reka mbere uko Yezu w'i Nazareti ari kose, biraduhishurira ikigongo cy'Imana. Birakenewe rero ko amatwihweza kandi dutangarira icyo kigongwe cy'Imana. Ikigongwe cy'Imana ni isoko ry'akanyamuneza ry'ukurema ku mutima no kubona amahoro. Ikigongwe niyo nzira ihuza Imana n'umuntu mu bunywanyi bushitse kugira ngo abone kugira umutima wo kwizigira ko Imana imukunda urudahengeshanya naho ari magara make. Yesu Kristu rero niwe aduhishurira neza icyo kigongo cya Data. Mu migani myinshi yaciriye abigishwa biwe iratwereka ingene Imana Data ari umunyakigongwe. Ariko uyu munsi kubera ko dufite akanya gato sinifuza ko tugaruka kuri iyo migani, ariko kenshi turayizi turayibuka. Magana ganda batumiriye nimwashika muhira muze kuzirikana kuri wa mugani w'umwana w'igishushungu, ze kuwusoma mwongere muzirikane. Muraza kubona ingana Imana Data ari Imana munyakigongwe. Iture kuri ibicumuro byacu byose uko bingana kose mu gihe twavire. Mbega none induru Jesiya yoyo ni yo. Umuhimbazo wa Sawuli wa gatandatu atubwira ko induru Jesiya ari inema idasanzwe y'ikigongwe cy'Imana umukristu yiteguye aronka kugira ngo akire inkurikizi zindi z'ibicumuro yakoze. yamaze kwirega kandi akaronka ikigongwe. Iyo ndurujesia rero mu Kristo ironka kubera intabaro ya Ekleziya yo mushikiriza urukiza. Indurujesia ni ikigongwe cy'Imana gikomeye kirusha ubukomezi agasigarira kubwarara bubi bw'imigenzo n'ibyifuzo byacu. Papa Francisco na wati ikigongwe Ekleziya itugirira kungura ikizi z'ibicumuro byacu kiri n'agaciro gahambaye muri uyu mwaka w'ikigongwe kandi ikigira ingero. Mu rupfu n'inzuka bya Kristo Imana irerekana ubwo rukundo ruzimanganya igicumuro cy'abantu. Imana yamigabiye gutanga ikigongwe kandi ntiruha kugitanga no mu buryo bushasha umuntu ataniteze. Twese turi abacumuzi turazi ko duhamagariwe kubaberanda. Iyo dutegereye ububasha bw'Imana iduhindura dusha twumva ingufu z'igicumuro kitugeramira naho tugirirwa ikigongwe. Ubuzima bwacu usanga bwaranyegewe n'ukubera twijijana imitima. Ibyo nabyo ni inkurikizi z'ibicumuro byacu. Mu isakramentu ry'ikigongwe Imana iraturekurira ibicumuro byacu kandi birazimangana by'ukuri. Ariko agasigarira kubwara bubi bwagira imigenzo n'ibyiyumviro byacu ko karamaho. Ikigongwe cy'Imana ariyo ndurujesia coco kirakomeye kuburusha. Ekleziya yadutegekanirije ibintu bitanu. Ubwa mbere hariho kugira urugendo rweranga nibwo bw'uru mwagize. Papa avuga ati urugendo rw'ukwemera nicyo kimenyetso kidasanzwe cy'umwaka mweranga. Ni ikimenyetso cy'urugendo umuntu wese agira ubuzima bwiwe bwose. Ubuzima ni urugendo, umuntu nawe ni ingenzi y'ukwemera. Ingenzi nayo iruhuka ishikiriye intumbero yishingiye. Mu kwinjira mu muryango mweranga umuntu wese n'ingoga ziwe zose azoja mu rugendo, maze icyo kibe ikimenyetso cy'uko ikigongo n'ubuntu bibaye ihangiro twoshikira rikadusaba kwinanata no kwiheba. Urugendo rw'ukwemera ruzokabura umutima wo guhinduka, maze mu kurengana twinjira mu muryango mweranda tuzokwakira ikigongo cy'Imana kitugumbire, twemetse ko natwe tugiye kuba abanyakigongwe kuri bene wacu nk'uko Imana Data ari umunyakigongwe kuri twebwe. Mu kugira rero uru rugendo rweranda mwashyize mu ngiro icyifuzo cya Papa, ariko kandi ni kimwe mu bisabwa kugira ngo umukristo aronke indulgensia muri uyu mwaka mweranda w'ikigongwe. Ubwa kabiri hariho guca mu muryango mweranda w'ikigongwe. Naho nyene Papa tubwira ati mu kurengana twinjira mu muryango mweranda tuzokwakira ikigongo cy'Imana kitugumbire, twemeze ko tugiye kuba abanyakigongwe kuri bene wacu. Atutse uze winjiramwo wese azoshobora kwiyumvamo urukundo rw'Imana ihoza irekura ibicumuro kandi igaha abantu ukwizigira. Mukanya duca kwinjira uwo muryango mweranda maze twakire ibyo byiza by'umukama. Akiriyo nema imana ihoza katureka ibicumuro kandi kaduha ukwizigira. Bwa gatatu hariho kuba warose sakramenti ry'ikigongo. Nkaba nizigiye ko mwese mwaje mwazi iryo sakramenti. Abatabishoboye nabo bashobora kuronka ejo cyangwa igihe ejo ariko mu minsi yegeranye ni kuba wagize urwo rugendo rwiranga. Kugira ngo umuntu ashobore kwirega neza bisaba ko yemera ko Imana ari umubyeyi w'ikigongwe. Na twebwe nyine dushobora kwirega neza mu gihe twemera tudatekereza urukundo rw'Imana. Urukundo n'ikigongwe Imana idufitiye. Tukagira n'umwizero ko itubabarira iciye ku musaseredoti mu isakramentu ry'ikigongwe. Kugira kane hariho kurangura ibikorwa by'urukundo n'ikigongwe. Mwebwe musanzwe mumenyereye cyane 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 mu gufasha abarwayi. N'imiburiburi kimwe mu bikorwa by'urukundo n'ikigongwe zaba ibiraba umubiri cyane ibiraba umutima. Ndagenda ibibutse gatoyi ku batabizi cyangwa na tuba twize hari gusanga twibagira kimwe cyangwa ikindi. Ibikorwa by'ikigongwe byerekeye umubiri hariho guha ifungurwa abashonje, guha icyo banywa abanyotewe, kwambika abagenda gusa, guha indaro ingenzi, gufasha no gusuhuza abarwaye, kugendera abari mu ibohero, kuvana iteka abapfuye. Ibikorwa by'ikigongwe byerekeye umutima umbure mbere ngiye tutari tumenyereye cyane hariho guhanura abari mu madidani, kwigisha abatazi byinshi, kuburira no gukebura abacumuzi, kuremesha abihebuye, kurekurira abaducumuyeko, kwakirana urukundo abanebagurwa no gusabira ku Mana abazima n'abapfuye. Ibikorwa indwi biraba umubiri n'ibikorwa indwi biraba umutima. Mu kuza kwinjira muri uwo muryango mwiranga baza gusaba ako kanyamuneza kumva ko turi abana b'Imana bari kurirwa ibicumiro byose uko bingana kose, ariko kandi dusabe n'inema yo kurekurira natwe abaducumuyeko na cyane cyane abagushika uyu munsi tutiyumvira ko twabarekurira kubera amakosa yabo yobaremereye. Natwe Imana iturekurire amakosa yacu n'ibicumuro byacu byose uko bingana kose, natwe rero dusabe iyo neema yo kurekurira abandi ibicumuro byabo uko bingana byose, na cyane cyane abo bantu gushika uyu munsi tutari bwaronke inema yo gushobora kurekurira.
Yeah, well, for you. Madame Ineza Ingrid Berger de wa groupe Uyigore ndabaramukije
ndabaramukije
uyu munsi umugwi mwazindutse mugana ikirimba mwo tubyirimvo yabibatumye
yego murakoze twaramutse aho muri Uyigore tuza tugana ikirimba cy'umusebe Bikira Maria kugira dushobore guca mu muryango w'ikigongo nkuko turi mu mwaka w'ikigongo cy'Imana mu bikorwa umubyeyi wacu papa dusaba hariho ico guca mu muryango w'ikigongo twaje rero kugira natwe tugire uwo mugirwa twongere turonke indulgensiya
ego imvo yatumye mwiyumvira kuza ngaha ku kirimba cha Monsio ko dusanzwe tuzi hariho ibindi bibanza vyeranda nko kuri katedrali nko nkimutumba icatumye muhitamo kino kibanza n'iki
twashimye kino kibanza cy'umubyeyi Bikira Maria kubera ari kirimba cy'umubyeyi Bikira Maria kugira ngo tubishikane ku mubyeyi Bikira Maria hejuru yuko tuza guca mu muryango w'ikigongo dushobore kuronka akajya ko kwishikana ku mubyeyi Bikira Maria ni umubyeyi wa Uyigore yamari ko aradusabira tumuture ubutumwa turimwo kandi nkuko turi mu kwezi kwa hari umubyeyi Bikira Maria twashatse kugira tuze kuramusa umubyeyi Bikira Maria
ego me mwatubwira ndabona muri benshi harimwo abakuze harimwo abana umugwi wanyu ugizwe n'abandi
yego murakoze umugwi Uyigore ugizwe n'ugwaruka uri mu mashuri yisumbuye n'ugwaruka uri mu mashuri ya kaminuza hariho n'abandi bahejeje amashuri ya kaminuza ari hakaba hariho n'abandi bakuze kuruta abo twita abasage bari mu batanguje umugwi Uyigore
ego umuntu yoba ari kwarumva izina umugwi Uyigore yo kwibaza ibibazo bitari bike none kubera iki izina Uyigore mbega ibikorwa byanyu ni byahe
ego umugwi Uyigore tugishitse Uyigore mu gifaransa ni sacrifice witange wigorere uwo wundi umugwi Uyigore ni umugwi w'ubutumwa bwa Ekleziya Katolika ufise ubutumwa bwo kuremesha imitima byo twakwita animation chrétienne no kuraba abagwayi byo twakwita assistance malade rero umugwi Uyigore mu butumwa bwawo nubwo ahanini turahurira hamwe kugira ngo dufashanye mu kwemera kwacu hama kandi muri uko kwemera kwacu bikadutuma bidutwara aho hari abagowe aho hari Yesu ababaye Yesu agowe Yesu akeneye ko tumuba hafi kugira ngo dushobore kumushikiriza iyo nkuru nziza natwe twarose
ego me mukanya muraja mu nkuka y'imisa hanyuma urugendo rurangira muri aka kanya we uhejeje guca mu muryango w'ikigongwe cy'Imana uyumva gute
burakoze numva ngiyehewe cyane nahora jewe nza ngaha mu gasengero nkaca nkinjira kumugabo uno munsi numvise ko hari ikintu ku mutima numvise yuko ngiyohewe numvise umenga hari ikintu gishasha kibaye mu mutima kubera ko imbere yuko twinjira banatubwiye ibyari byo batubarira inema turonka batubara ko turonka indulgensi rero izo zafashije cyane kumva yuko batubwiye ko turonka ingabirano yo guhinduka kandi dusaba inema idasanzwe nanjye rero igihe ninjira numvise yuko muri jewe numvise ububasha bw'Imana numvise yuko ndose ubukomezi bw'Imana ngiye guhinduka nshobore kuba uhimbara Kristo hama kandi nasavye n'inema ukuganza ushobora gushika kuri ubwo butumwa murakoze
ego nawe urakoze mbega ukumbure hari ha batarashika kuri iyi ntambwe yo guca mu muryango muheranda w'ikigongwe abo nabo ubatumirira iki
ndabatumirira cyane gose kuza guca mu muryango w'ikigongwe kuko ningabirana idasanzwe twarose muri umwaka wa yubire w'ikigongwe birakwiriye yuko ku munsi tuzirikana ikigongo cy'Imana mbere tugashobora kukibamwa nk'uko Ekleziya yabidutunganirije rero umuntu yaba atarashya mu muryango w'ikigongo ndamutumire kuza kwivomera ku nema ni nema z'Imana batibaze ari ngaha ku kirimba cy'umubyeyi Bikira Maria ari kuri katedrali ari n'ahandi huguriye umuryango w'ikigongo kugira abashe kuronka kuri izo nema z'umukama
yego murakoze impande y'umugwi Uyigore hariho n'abanyeshuri nabo nyene bari bazindutse baza mu rugendo aha ku kirimba cy'umubyeyi Bikira Maria abanyeshuri bazananye n'abarezi babo bo kuri lise Sainte Marie Immaculée yo mu Buhonga tukaba turi kumwe n'umurezi wabo twagomba tubanze tumubaze intumbero ya runo rugendo
twebwe intumbero ya runo rugendo nkuko umuvyeyi wacu nyenubwiranda papa Francisco yabitangaje ko uyu mwaka ari umwaka udasanzwe wa yubire y'ikongo cy'Imana twashimye natwe nk'ishure ryekukiye Ekleziya Katolika ko inema zijanye n'uwo mwaka zitoduca inyuma tubifashijwemo n'umwibutsamana Patire Umoni w'ishure duca turatunganya urugendo rweranda ku musozi wa Siyoni igikungu kandi abana nibo bashimye kuza ngaha ku musozi wa Siyoni igikungu tureza rero tumaze gufata iyo ntumbero duca dufata itariki indwi bica bigwa neza kubera ko gusanzwe ni ukwezi k'umubyeyi wacu Bikira Mariya nari igihe hari hasanzwemo abishikana kuri uwo mubyeyi wo muri Mouvement Marial tureza rero turaza
Ego mwavuye ibuhonga mwashitse ngaha mu bihe bya saha 3 bya 2:30 saha 3 mbega mwaje gute
twaje namaguru
kuva ibuhonga gushika imonsi yo mwaje namaguru
Ego
none urugendo nka mwebwe murabarezi babo banyeshure mwabonye bavyifashemo gute mubona urugendo barushimye Ego mwavyakiriye gute
kwabyakiriye neza ku rugendo barushimye abana baje banezerewe baririmba ku buryo n'abantu bababona hano twaca batangara cyane
Egome mumaze gushika ngaha mwakoze ibikorwa byari byabazindukanye guca mu muryango mweranda w'ikigongwe cy'Imana n'imisa murayirangije wewe nkuwaje abayoboye ni cyahe uwovuga wasigaranye kizokwama kikwibutsa runo rugendo
cyane sigaranye ahanini nuko nashoboye n'abana bakaya bari basigaye batashoboye guhimbaza isakramenti y'ikigongwe twashoboye kuronka isakramenti y'ikigongwe hanyuma turacana muri uwo muryango mweranda w'ikigongwe turavuga n'ibisabisho bitegekanijwe mu nkuka y'imisa naho icatumize nuko umusaseredoti yatwibukije yuko Imana ari umuvyeyi niyo wacumuye aguma avuga kuri uwiwe ataguheba
Ego tubaze umwe mu banyeshuri nabo bari baje muri urwo rugendo Trinite Ego waje wavuye ibuhonga urashika ngaha kuri Monsion we wiyumva gute
Wanje ku ruhande rw'iwanje kandi nje nibaza yuko ari imibyo wanje ndumva nezewe cyane kuko uri buhonga ntibyoroshe kubona yuko urabona yuko urugendo ari rurerure gushika kuri munsi yo buhonga ariko uko biri kose kubera dushaka icyo kigongo cy'Imana n'ubundi tugiharanira twama tugishaka igihe cyose uko twama twacumuye twigoye kandi turumva tunezerewe cyane tubigerero kubona twahashitse ngaha
Egome none hari icyo ubona bigiye guhindura mu buzima bwawe kubona waciye muri uyu muryango mweranda w'ikigongo
nje kubona naciye muri uyu muryango w'ikigongo byampaye kubona yuko ndiko ndatera intambwe kuko hariho benshi bitakunze yuko bahashika ariko jewe nigoye ndaza ndaca muri uwo muryango kandi ndumvise nk'uko babitubwiye mu ijambo ry'Imana batubwiye yuko Yezu yamatwakira naho ducumura yama yatwakiriye ndumvise yuko uko ndi kose naho ndi umucumuzi umwanya wose nigaye yuko Yezu ashobora kunyakira
Ego murakoze umukama bahezagira
Amen